kumbo la man mi xawma luy lolou bon kumbo lu am manala ci ñun
Kumbo, kumbo, kumbo. attention. This is a warning. If this is too loud, you're too old.